Sanibonani, sanibonani. Ukhehlelezi lona. Hey bafowethu. Ngaze ngafa ku YouTube abantu abafuna ukuthi babe nama views. Umuntu uma ebona nje ukuthi video yakhe ayi viewer noma izinto zakhe ku YouTube abazibheki. Uzofaka ukuthi uKhehlelezi zethe. UKhehlelezi zephindwe wavusa umuntu. SenguJesu yini mina?
Bahleni.
Hayi bo, bahleni bo. Nabantu ke sebeyogijima bakholwe yonke leyo nto le. Anikahleni bafowethu. Hey, 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 hey. Ake nikholweni nikholwani, nikholweni nikholwani, yeke nikuyekayo. Hey, nike uKhehlelezi phansi. Bonke manje bonke labo sikhotheni laba. Wonke umuntu ofuna ukuthi into yakhe iviewe bonke akanayo viewership ku YouTube. UKhehlelezi zethe. UKhehlelezi zephinde wenza ukuthi. UKhehlelezi zehlasele iyinkabi. UKhehlelezi zebonakala ukuthi hayi kahleni bo, hayi bo. Hayi, hayi, kahleni bafowethu. Ukholwa lokho ofuna ukukholwa, uyeke ofuna ukuyeka. But nje umuntu uzoyikholwa ukuthi uyibonela ividiyo uKhehlelezi. UKhehlelezi zethe uJesu wenza ukuthi bayeke ukuthatha ividiyo yonke bayohlephula lowo piece omncane. Kodwa ngoba bangitrendisa akunankinga it's a bad publicity.
Bafethu, 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 bafethu. Elingadlala abantu.
Hayibo.
UKhehlelezi this Khehlelezi dead. Akukho inokuhla kwenzayo. Ngoba lento lena into yabantu. Ake ninake ndle kwesinye isikhathi bafethu. Eke nimncome uKhehlelezi ngelilanga. Noma nimposta nisho ukuthi hayi uKhehlelezi wenzile ukuhle ubasizile abantu, wazenza izinto eziningi, wayisisa inyanga. Inyango isise kakhulu nabantu abasiza ayikwahleni bafethe nesixoleleni
hayibo njalo kubo okukhulunywa uKhehlelezi kanti akukho kuhle ngangakwenza hawu khona nje omunye osepostile uKhehlelezi sevuse kuthiwa ngivuse umuntu oshonile
ushonile
hayi ngaze ngabhizi bona abantu abashonile hayi bo hayi